anthawi kena kake naika memo yochokera ku Ministry of Labour yonena kuti tikufuna anthu amene amaliza kumene ma degree ku Malawi kuno apange apply za ma internship kuli program inaka matichani kodi graduate internship program. Ndiye panali ma comment okwiya pamene popo ma comment ambiri amanena kuti ati kumene koko anthu amalandira 80,000 yokha ndi anthu amakwiya kwambiri munthu wa degree akala ndi eno 80,000 kumene kokono. In fact ndiwerenge ma comment iwe ndisanapange chani ndisanapange comment ya ineyo wasting time kolandira 80 pin my foot ameneyo anali bwana Zakaria allowance ndi bwanji pacha ameneyo anali bwana BC we a Brian akuti 80K tien. Okay, ndi nakangana ndi a Dina kapa kwa nthawi ya Itali ndimamuwuza kuti aise internship imafuna kupita olo kulibe salary olo anene kuti ndi 15,000 pitane basi namuwuza kuti ifeyo tikupita ku internship nthawi imeneyo salary ya ife inali 17,000 adaja usakhulupirira auta mese imene inali kale kale si inali kale yayi mene napita ku internship ineyo makala ndiya kumene koko 17,000 komano zimene umakapeza ku internship ndi zimene zilizofunika kupeza ndalama inamwene wakata ti ulele ku internship ndipita umafika kumene kujaku mudziwe zoti ukapanga degree jeti kufika pamalo olo ophika ti pamalopo amadziwa ntchito kuposa iweyo chifukwa degree kumakhala mklasi kumaphunzira za ma theory ukapika kumene ujaku ndi olo atati wapanga za engineering ukafika kufatsale amene maboiler everything is intimidating zimafunika kumiata kuphunzira pang'ono you take it one day at a time akuwuza chochita kataka phiketi kataka gule ma envelope katapanga tani zina zijamakhala kukuyesa kodi munthuyu amagwira bwino ntchito ndi anzake kodi munthuyu ndiwamvera kodi munthuyu ndiwachimtima amwene ine napita kukazimiyatisa amwene abwana anga ndali ndani kale ni msisya panopa ni big man ku National Youth Commission edit amwene ndi kuti apanga correct ma mistakes amwene ii mwalemba apapayi musamalembe chonchi ndisayankhule kawiri pitani kwakuti ndamakutumiza kuti nkhani linake tosakhala bwino tapita nimukapange ripoti zimene zachitika ku khoti lero atu uli msonkhano wa ndani kaya tapita kumene koko ndiyena ake osadziwika bwino iwe umakhala kuthamanga kupita kumene kuchaku pang'ono amwene kupezeka kuti mu industry ngati ine ndimapanga internship yene mu Nzuzu anthu onse ogwira ntchito zautolankhani mu Nzuzu naziwana nawo mabwana onse amu media naziwana nawo bwana Zimba ku Zodiac awa Ndala aku Nation awa aku Times awa aku Radio Chan awa aku Nyasa Times mafana aja ndikuti mukuziwa nawo iwosa kukuziwa kodi pamene popo ndikuti internship ndiyola kuikapatipo experience imeneyo ungakaitenge kutiko ma contacts amene ungakatenge kutiko ndi umaona mmene anzako akutani akugwirira ntchito mukapita ku conference kaya kutani muona kufusa mafusa adzulo kunali maliro chifa chani kunalibe msima iwe pati take notes mawasu na wesu ukafuse mafuso koma musamaderere kufunikira kupita ku internship olata ti ya ulele ineyo nditakuimika zanja kuthawa kupita in fact ineyo ni PhD yomweyo PhD ndi ready kupita ku Malawi kukayambira so one kuka organization kena lake ulele ndekha kumaguba kumapita ku ntchito pang'ono amene kumene kujaku urise ne ndikuwuze nino napita ine napanga internship ku Times kena kono ananditengaso ngati ka intern kena ake ku Nation kungopita pa nthawi pang'ono pangasi zolemba za ineyo chanjani anandipanga offer contract ndipanga offer contract kuchani ku Nation kungofika mwene ndiye anandiziwira kuti kono ineyonso ngati kuli kotheka of course internship akutseka mawa pa 21 June kunoko 21 June yafika kale nengati simnapange apply kaya kumaona ngati zosafunikira mukungozilakwira mupita ku Capitol Hill kaje mupita kaye ku maofisi andani, you will lock eyes with some big man. Kuona zimene report imene wamenya, editing imene wapanga, nchito imene wamaliza chani, ama zile zote mfana wewe. Kuli anthu ena kuti bas, ama funa iwe, I say I need you mu office mwene. Ikamaliza, izikata izizi tupanga create vacancy iwe uwe. Ukakala so ujisiru wako ukawonekera kutiko, kutiko kodi kumene mapunziza kukuku. Mapunziza zichani, siku ziwa poka likonsa. Kudu maziwa A, siku ziwa, maziwa B, siku ziwa. Umakawonekera ngamba kumene kujako, nde zimafunika kupita B. Osa madelela mwahi, ngatu mene woka, nde 8,000 ita vayan. Degree, musamai tengere pangongo, si choti ndi chane ndi pepala. Mapunziza inozo ndi mathiole. Mupita ukuku mukapunziza nchito. Ama panga, ama safe, kunena kutu oke chabwini. Kuliwa certificate, akuziwa ma basics. Kuliwa degree, akuziwa advanced. Koma nchito ndi yomeyo. In fact, tia ntuta ta certificate jijatima kaa hands-on kwa mbili. Tina tikupanga grade kwa matapanga nchito. Zaka 30. Ndeo ina anandu miza kuchana hide my head. Kuta, tikapita ifeo. My young graduate sife. E na kumadi roza mpaka na kumadwara. Panchito, get out. Ufiti kulibe. Koma ndi maziwa zokuti. It's natural kuti achi nyamata akafika pamalo. Ama buya ndi ma idea za nyuani. Koma sama buya ndi ma qualifications. Tawi zina ukwima. Ndizimene zina avuta bana kamuze. Agamuzu anali ukala ambajani. Kuna buya ndi ma young techs. With brilliant ideas. Ndi, it's very easy kuti pa office. Antaziko pangia sanje. Muntu wachoke ya ku college. Maka anzatu wati. MCE. Analuwe. Ngati kuma company ngati ku MBC. Ntawi manager yoti. Antamaraiza kuchoke ya ku osesa. Wasesa pakonde kufika muntu mpaka na announcer mpaka na muntu director general. Ni anthu amene ajawa kaona kuti muntu inaka kubaya ndi degree. Ama kaa insecure kwambiri. Ndi nchifa chake umafuna kufika pamalo kuzichepesa. Maka muntu otu wayamba kumene chito. Zichepeseni. Chili chonse kupanga. Akati chonji. Yes man. Kumasa osa maopa. Ikani criticism mye buinu minu. Kuta kodi zizi tu. Theory ya magic bullet. Natakale gale. Theory isi nga kukile. Theory tapanga ni banji. Chonji. Ifeo kumazimenda tapunzea chapompana. Kunina kuti. Concept hii panopa hii siri buinu. Tipange chonji mani. Antajama wana comfy jani. Osa maopa. Kumasa osa makandiji. Dima joti ine. Iya. Iyaye ineyo wanova mwene kupita soku malayo kuja kupita soku newsroom ni kazi chepesa kukara hapa ku newsroom yetu chintu jimene yunga pange cha pansi kwa mbili ndi amati vox pop ndi kukafosa maganizo andu ineyo soku nitakaya mbila soku one kupita panja uyenda palinkani yakuti ineyo muganiza pa banji chifwa journalism. Nchito ni nchito. Musama zitenge kuti inyo kandi dolo jan. Ifeyo kunoko. Ineye kunoko. Ndapunzisa kuskuli ya nkaka. Yeah? In fact, fizi ya ini ndalipira. Chifwa yoti ni matawa kuskuli kwa ini. Ukapunzisa kuskuli ya nkaka. Osa zitenge za zote chani. Nde, antamene ya kunina kuti zama internship izi nzao silu. Let's go to my comments. Audi Izo graduate alandile 80 pin sovano. And even this fakali sasa connection zija. Of course boma ni boma ubeza ena kukuki na mwana wako kwe mlamu wa president akuti ndai hindi yukuchoke kwa Jafet Nkunig akuti 80k with the cost of living that's too little. They need to adjust the stipend. Boma lisinte lizipeleka more than 80 pini. Imene ndi salary kapena stipend. Asiyeni. Izizi, in fact, boma itakupanga scratch kuti zuti 10 darama. Chifuwa joti zikupinduli yenuyo kuma mwaiwala mkufunda mzizi ndida ma 150,000. Mkwizi wa salary ya mponzi soko primary yenuyo. Akuti, ndewina akuti Morton, why can't you start assisting young graduates with the scholarship from China? And neighboring countries, you are worth it. Ineo? Ineo, maumau ngati ineo ndi ya bisika jani. kule Mabungwe aku Chinese embassy amabeka ma scholarship 30 kwa Malawi amenama the Chinese government scholarship nikulisa MOFCOM amabeka soma scholarship ambili mbili mabwela Malawi ambili mbili kunoko aku Japan ali ndi scholarship program aku Tega ali ndi scholarship program aku USA ali ndi scholarship program ku UK kuli scholarship program ndi a UN ali ndi scholarship program umafunika iweyo ukamaliza garage ngati ufuna scholarship mamuza mfano inake yambira tukupanga ma basics ma scholarship ambili amasegula after the, from December komanso kungo yambira around November by September ma school ambira makhauta segula ndiyo ma scholarship ngati panopa chonji atseka ndiyo panopa mwachedwa ndi mmene mwachedwa ya school ziyamba September ine mupanga target next year okay mupangirado chani chimene chimati IELTS English language tested chifukwa kuli ma university ena ake ngati suna pange chani suna pange IELTS ndiyo tusongalowe language performance language ije muyika po kaya kuli chani ma references kuchoke kwa ma professor mutengato muyika po kungo diki ndi umayika kaya ma Google Alerts papa kuku Gmail kuchi kungo vizi ka scholarship yakuti yakuti kupanga like ti ma pages kuli maguru magaye ngata ku Pakistani aje ali ni maguru wa special scholarship hii kango tulu kama gawana magaya aje kulemba chanjan komanso ngati ukufunda ma advanced degree ngati PhD ukhalire tu ndi ma concept ukufunda ndipange research ma research ambiri mbiri ma ideas mtaukatenga ma ideas.